Umlando ngesibongo sakwa Sweswe. Abantu bakwa Sweswe bayingxenye yabantu bakwa Ncube abatholaka eningizimu yezwe laseZimbabwe engxenyeni ebizwa ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi, nokuyingxenye eyabe iyizwe lenkosi uMzilikazi kaMashobana Khumalo ngaphambi kokuba idliwe ngamangisi ngowe-1893. KwaMthwakazi isibongo sakwa Ncube sihluke kaningana, kukhona oNcube abangawona amazilankatha. Abanye balabo Ncube yilaba ababuye baziwe ngokuthi bangabakwa Sweswe. Labo Ncube imvelaphi yabo nabo isebasuthwini njengawo amazilankatha kodwa kubukeka sengathi akukho ukuxhumana noma ukuhlobana. Eminyakeni edlule kuke kwaba nomdlali webhola owayeyisitobha edlalela amakhosi ogama lakhe kwakunguThomas Sweswe owayevela khona kwaMthwakazi. USweswe lona abazibiza ngaye kuthiwa ungomunye wamadlozi abo. Abantu abagqama kakhulu kulesi sibongo sakwa Sweswe ngumagonya Sweswe kanye nendodana yakhe uDakamela. Umagonya kuthiwa wabe eyinyanga yeziko lemfuyo yenkosi uMzilikazi kaMashobana, uDakamela naye kuthiwa wabe eyinyanga ngoba kuthiwa ukhamba lufuze imbiza. UDakamela kuthiwa wayebuye abe yiqhawe alalivelela kakhulu ezimpini ehlabana kakhulu ezimpini. Inkosi uMzilikazi yabuye yamgixabeza ngezinye izikhundla ezimbili, esokuhola ibutho elalaziwa ngokuthi yibabambeni eyinduna yalo, esinye kwaba ngesokuba induna yomuzi wasesiphongweni owaqanjwa ngentaba isiphongo okuthiwa imise okwesiphongo somuntu. Leyo ntaba ibuqamama nasengcekezeni nokwabe kungumuzi kambiko kamadlenya amasuku induna yebutho uzwa ngendaba. Edolobheni lakwaBulawayo kunesikole esaqanjwa ngebutho iBanambeni nokuyisikole samabanga aphansi iBabambeni Primary School. Kwathi ngenkathi sekubusa abelungu bawususa umndeni wakwaDakamela Ncube bayowuhlalisa kwelasenkayi. Ngaleso sikhathi kwasekuphethe indodana kaDakamela uTselimbuya nokwathi ngemuva kwakhe kwaphatha indodana yakhe uMinga. Ngemuva kwenduna uMinga kwangena indodana yayo uBhekithemba. Ngemuva kwenduna uBhekithemba kwangena uKhura kaBhekithemba owashona ngo-2002. Ngonyaka ka-2004, isihlalo sobunduna sabanjwa nguyisekazi kaKhura uHleziphi Sweswe owayegane kwaDlodlo. uHleziphi ushone ngowe-2007 ekuhambeni eNgilandi lapho ayevakashele khona ingane yakhe. Akekho osebekiwe kuze kube namuhla.